asine vusele maswati lamahle asine vusele kusitotonke tingalo taseswatini kutotonke tingoni telivele lihle le maswati le litindzabanzaba awu ngifuna iplakati njengoku ningibona ngiyaqala qalata ngibuka iplakati ngifuna kubhala haleluya ngithi haleluya bese khona lapho mase sicedzele yonyanga lesiphiwe yona kuthi sibhale simemete bo haleluya kuyahamba ke maswati lamahle bese sekujutshwa lesizilo bese sekudliwa nesidliso kungasiso sidliso kungumthendeleko nina bekunene ah matoda mndana lo mangceveza kweshe nebakithi ah mtsanzane live ndlaluselwa lo muntu lomdzala lona hayi ma lo muntu lomdzala maswati lamahle sesikhathisa ukuthi sale siyikholelwa indvole yayishiwo ngumondi kwakuthi cha udla timbeva udla tidzaka mtimba lo muntu lomdzala nawe uyatibonela uliswati noma ungazange so utibone timbeva tidzake umuntu ukuthi cha nangemambala silo sethu sidlile la sihoshile haleluya silo sikhulu sesiyavele sisho njalo hlangalwezwe ukuthi haleluya sale sibeka bayethe eceleni soyobanga haleluya haleluya.